Wakazi kunya na mani. So akuteta. Kutetini. Wanyanzi leko kukwa magudisa. Elo. Apeke kwela kukwa. Ukwenzi leko kukwa. Aya ubalo na bandi bakukwa. UYosefu noMaria wanyanzeleka nabo ukuba bathabathe uhambo olubheke eBhetelehem ukuze bayokwalwa ngelixesha uMaria ukhulelwe. Bobabini uYosefu noMaria ngamahlwini. Le dona non confica che vede le gente. Ma figa venga na io nendavo, io pulata. Quagnante le gogoppa, ma babbeghe si cade. Culato che è stanito. Fa se fumana che la salve gogoppa, o Maria, o ambene gogoppa. And so I want to lift up this resultat. Kwese sikhathulwa esesifundileyo namhlanje. Kweli bali lenzeka kule kona ye-Roman Empire. Into esiyibonayo nesiyivayo kumbalisi kweli bali ekuzalweni kukaKristu kokokuba uThixo and that's the first thing. And to look at the humanity of God. Ubuntu, Ukati, Ukanyotiko, Om. Go back to the Bible, Okoka. Genenotiko, whatever to arm, Oluzem Sadi. Ukuze asalwe intombi uMaria watsho waba ngumntu wafumaneka phakathi kwabantu. So loo nto besiyifumana kweli bali uThixo becoming a new born. Ethwenqa esibelekweni sikaMaria. And so isizathu soba ndifuna okokuba sithethe ngobuntu bukaThixo, it is because uThixo wayenokwazi ukuza ngeendlela ezahlukeneyo. Wayenokuza esebuqaqawulini bakhe bobuThixo, wayenokuza engqukweni ngamafu ukuze kubonakale ubuThixo bakhe, kodwa uThixo wakhetha ukuba ngumntu. UThixo waba ngumntu. And that's what is happening in this story. Kelly Kesha, who sees her with Augustus. Kenya Yesikuza, Namanza Nao, Kwano Ucheli, Anao, Esen Utiko, Utiko Yena, Wabamu. Lord, it rains in the world. This man is trying to be God, and God is becoming a man. I don't know if you see the difference. But he goes back. And so, in the book we catch an understanding of what we are so full of, who could leave this Hamabuti, don't we go? A catch a woman who to follow us on the way now, who to have you to share. Because sometimes, kuba lula, kuba mantu magungu wekawa, nuku suma, ingoma zekawa, nuku kawa kakulu, kwa tulibano magungu. And God became man. Sabu bangun. Alga la pandia la corda. La cane samba. Just be human. Just be human. Because God became man. Aye, se sama tle go wa yesu maye. Uthixo wasubule ngubo yomkhosi. Ukuzahlale phakathi kwabantu. Wathi sisinye wabalishumi. Ngenxa yethu. Wabudela uthixo wathabathisisa. Ukuzale. And so, I want to say to you, namhlanje, khawufunde ukuba ngumntu. Funde nje ukuba ngumntu. Ngokuthixo sifundisa loo nto. Uthixo wayenokuba zezinto, kodwa wakhetha ukuba ngumntu. And therefore, mna nawe sinoxanduva lokokuba khe sibe ngabantu. Ukwenzela ukuba namhlanje khoyo mfundini, namhlanje leyo kuthiwe nomntu lebe kule ndawo ibingumntu. Ingumntu. Ngoba sometimes ingxaki yomntu ufuna ukuba nguthixo, kanti uthixo yena ufuna ukuba ngumntu. Njengoba ufuna ukuba nguthixo, uthixo yena ufuna ukuba ngumntu. And okoba uthixo ufuna ukuba ngumntu, ithi loo nto masibe ngabantu. Because kuthi futhi omnye umbhalo uvuke manje uthi, being a Christian is about recovering our humanity. That's what I want to know. In all of the letters of the Lord, I sense really, I just sense a little bit of a bang of a way in his leg. The first way of the Lord, in all the sense a little bit of a bang. And that's what it's your honor. Because people can be so religious and forget to be human. Can be so religious and forget to be human. Umuntu akholwa kakhulu kodwa xa ukhangela izingozi ngobuntu, ubuntu akukho. Sonke sifuna umfumo, sonke sifuna umcofi sizeke. Because un po' a non farlo, tu sei sul palco, tu sei sul figlio eletto. And God became that big. The simplicity of God. Sometimes he says that people have a complex kakuma. And God is single. See, Father, a complicated team. Because God is simple. I'm sorry, I love it. The single God we are worshiping.